Oh yeah, yeah, yeah. Ncetekela pe bambi ncetekela mwicheleta bambi ncetekela nakabalwe lelo ine ncetekela pe mwishine lya mfumu bambi ncetekela mwicheleta bambi ncetekela nakabalwe lelo ine ncetekela pe mwishine lya mfumu nimwe mweka nimwe mweka nimwe mweka ncetekela
him from his holy heaven with the saving might of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They collapse and fall, but we rise and stand upright. Hallelujah.